careful of what you speak. Nini kinatoka kwenye kinywa chako? Kama kuna neno la neema la kujenga unalozungumza na jirani yako, usijue kaongea.